Ngibingelela ubaba wethu ubaba uMangameli kanye nomama wethu uMangamelikazi webandla chairman nesigungu sakho sonke sezethenjwa zebandla. Ngiyabonga ithuba enginika lona uGeneral Secretary webandla ukuba sizokwenza le nkonzo yokukhumbula abathandiweyo bethu ukusukela ibandla lifounder noma lisungula ngubaba wethu uprofeti uMdoni Daniel Mpapheza Manqi Nkonyane kuya nobuholi bonke bendlu yakankonyane kuyophela kubaba wethu uMthente ohlaba uSamila ubaba uMangameli uHenry kuwela kuza emzini wasemadadini ubaba wethu uGweja kweJobovo njengentulane ubuholi bakhe bonke abangameli abasiholile kwaze kufika kubaba wethu ubaba wethu uBB itshe legumbi ukhwela kanye nabo bonke abazalwane ukusukela ngonyaka ophelile sisuka ephasikeni langonyaka ophelile kuze kube manje athe uNkulunkulu wabakhumbula babuyela kubaba uNkulunkulu njengoba sonke singabe enhlabathi. Ibandla lethu lenza lo mnyaka ka-118 ngomhla ka-14 kaJulayi liyobe lenza 118. Sibonga ukuthi ukhona labazali bethu ababa ukukhanya kwesibani nathi namhlanje siphuma emagumbini omhlaba wonke. Useshilo babushemeni ukuthi baprofetha ukuthi nazi izizwe ekude mazilize zilazi lona zikhonjiswe nguwe kunjenjenje ingenxa yaloso siprofetho namhlanje zimhlophe inkalo. Sizocela ngobaba wethu ubaba umfundisi usekela nobhala IM Gasela izwi esizolifunda ukukhumbula abazali bethu nabaholi bethu nabathandiweyo bethu ukuthi sisho ngaleli lizwi ukuthi impela bawukhanya nesibani empilweni zethu. Yizwi leBhayibheli incwadi kaZaka izaga zika-13 ivesi kanamba 9 ivesi izoba linye kuphela.
Okuthula makube sebandleni izocela kufunda nami ngithunywa babufundisi uverse 9 ke ufundeka kanje. Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza kepha ibani zababi ziyacimeka. Amen.
Singayikhanyisa singangayikhanyisa kodwa nje ibani zabalungileyo ziyakhanya. Amen. Singayikhanyisa singangayikhanyisi nje kodwa nje olungileyo uyisibani empilweni yethu. So lokhu simkhumbula ingakho sikhona nanamhlanje ingoba uJesu waba isibani kuthini. Ingakho nabazali bethu abazalayo ingeke sibalahle solokhu sibakhumbula njengoba babelungile. Ethe iBhayibheli bonke abakholwayo badlulile ekufeni bangena ekuphileni. Amen. Koko wamncumalo nebandla lonke ngokukhumbula laba abathandiweyo bethu ngizocela abanamaphimbo abaphiwe uNkulunkulu sivume u-335 konekhaya labanqwele bona